nange mfumu waba muline mugu nalipusa nakona sende mfumu waba muline mugu. Chikwato chandi chebo chenwe bumiwandi
ali kusana ko na sendefu kuwaba mulinde mungu
ukufa wangu te chikwato chandi chebo chenwe bumiwandi
ali kusana ko na sendefu kuwaba mulinde mungu
imipamba dashimpalama emwine Chikwato chabasumina kusela no kuyapanda chi
waba muline mungu
eo nasenda ena mukulu kuchilo waba pando chalo nalipusa nako nasende mfumu
waba muline mungu
waba muline mukulu yawe waba muline mukulu
waba muline mukulu nalipusa nako